We honor those that come before us. The Akua, Aumakua, Nakupuna Ihala. And we pay honor for their protection and their guidance. And as we move forward, paying thus to the goddess of creation of Aina and land and childbirth, Haumea, Papahanao Moku, Pele Honua Mea, we give to you Kila Mea.
Kaluna o ki la ue a I te a I a vahine. Kaluna o ki la ue a I te a I a vahine. Vahana e.
Kai anui o ke kai ke kai a o kanaloa e kai anui o ke kai ke kai a o kanaloa e i ka na noho e pa ka makani a hi i ka na noho e pa ka makani a hi o olo he kuni kai pa pu u alo he i ana akua o olo no kani pa huka pu u alo he i ana akua
Nauen e ka honua ho ale ale ike kai. Nauen e ka honua ho ale ale ike kai. Labaku, labaku I kana oau. O ale ola ulo ai. Labaku ola oau. Mal mak ola ulo hai. Hai na mai kapuana tai anu yo ke kai. Hai na mai kapuana kai anu yo ke kai. Hai ala e.
Hei no no, kai anu.
Hei
no no, kai anu. Hei 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 no, kai anu. Kahe ke auna hapua eihe Kawira maka ikina eihe Mala mala maka vai eihe Kawira maka ikina eihe Mala mala maka vai eihe Kuwie kalo no pelekane eihe Ologe ke kuini o palani eihe Kuwie kalo no pelekane eihe Ologe ke kuini O palani ehe, na wahi he tapua iluna ehe, kapa ake ahe makua ehe, na wahi he tapua iluna ehe, kapa ake ahe makua ehe, aina ia mai tapua na ehe, o palani kavika he inoa ehe. Aina ia mai tapua na ehe, o palani kavita he inoa ehe. E ala ha e ala e e
I moro kuni magia. I ue mawa nani mai.
Ili ue noho nani mai. O pino e kiri mili. Ili ue noho nani mai. O kino e ki imili mi O maka e no ove une O papa lina e kufu uana O maka e no ove une O papa lina e kufu uana O po ohi ani be ahi O poli e nahe nahe vale O po ohi ani be ahi O polie na he na he vale, o polie anu tu moi oe, o baba ata humai lunai, o polie anu tu moi oe, o baba ata humai lunai, hai na hai amai na tapuanai, iri kue no honani mai, hai na hai amai na tapuanai. Iri kue no honani mai E o e riri kui kohi no ai Kaha e kala unu o Hawai'i E o e riri kui kohi no ai Kaha e kala unu o Hawai'i E ala hae ala e E
o
Hawai'i
Commitment to Hawaiian education, to his kumu and to kapi'olani, to her kumu, Uncle George is not open. Make aloha nui.